Sanibonani babukela emakhaya, ibingelelwa uPastor Gumede odume kakhulu ngele Young Lion. Babukeli emakhaya sinenkinga ezingefani. Kukhona ukuthi awusebenzi, kukhona ukuthi ushawe stroke, kukhona ukuthi umshado wakho uyachitheka. Kuyenzeka ukuthi awunangane, kuyenzeka ukuthi unenkinga yokushukela okuphathayo. Kuyenzeka ukuthi kumanje sikhuluma nawe nje utakile ezikweletini. Kade wehla wenyuka uthi uzama indaba empilo yakho ayiphumeleli. Njengamanje ngifuna ukuthi unoshukela, ingabe ushawe stroke, tshala imbeku la kule akhawunti ela ngezansi esikrinini sakho, okanye ushayele kule number ethi 071 246 49. Mangaba unenkinga awusebenzi, usunesikhathi eside uhlupheka, kade abantu bedlala ngawe, abantu sebehlekisile ngempilo yakho, please njengamanje tshala la kule akhawunti umnikelo wakho kube u-R500. Mangaba unenkinga ufuna ukukhuluma nathi direct, shayela lolu cingo u-071 246 49. Noma kanjani siyakuthembisa uNkulunkulu umdala, uNkulunkulu wakudala ngobe necebo ngempilo yakho. Uyothi ke mase uphumelele bese utshela nabanye, bese ke ubuyela kithi ubachazele ukuthi uhlelo lwethu luphathe kanjani. Siyabonga kakhulu babukele emakhaya ukubuka lolu hlelo, engathi uNkulunkulu akanibusisa nonke. Amen.